Kodi wanyonga ndiye uti osakumbana ndimi kwingwirima njira yomwe hose amoyo ayesedwa kulimba ntima zochititsa manta ena zirimbitsa mtima ena tifanana ndikusiyana muzotipangitsa kulira timalira mumtima mong'ung'udza ndimodandaula ululuka sefukira timalira nsomwa nkuwe kulira kulibe mulingo chambweteka ndiye hayamba sikuona nkobe kulira mai maso ndiye mboni tonse timalira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikachuluka mutumukakula usale wankonya mayu timalira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikajuluka mutu ukakula usale wankonya mayu timalira mumtima timalira mongahana ndimisonzi nayo imakala ikula katika timalira mumtima
Ayo, Maria, Maria, moyo ndicho chube basi
mtima olinayo misonzi iyo saonika yongu tera mkati ndi misonzi iyo sapuputika amayo oh oh oh
uwe tsambalanga wala mutsu wagwerera mumpepo kukongola kwako kusiriritsa kulikunja
ulira mkati
uwe tsambalanga lira mumpepo asazindikire dziko liko unda olimba ntima mwananga
tonse timalira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikachuluka mutu ukakula usale wankonya
mayu
timalira zikawawa tikakumudwa zikalemera zikachuluka mutu ukakula usale wankonya
mayu
timalira mumtima timalira mongahana ndimisonzi nayo imakala ikula katika timalira mumtima
wa 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 wa